wenu yazi ngophila kanjani wenu yazi ngosi yami wenu yazi ngophila kanjani mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise wenu yazi ngophila kanjani mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise wenu yazi ngophila kanjani wenu yazi ngosi yami wenu yazi ngophila kanjani wenu yazi ngosi yami wenu yazi ngophila kanjani mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise wenu yazi ngophila kanjani mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise wenu yazi ngophila kanjani bona ngijena njena ngingumama okhulisa izingane ngayedwa na Bona ngijena namfika mthandi lesi Ngingumama okhulu singane ngayedwa na Kodwa kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wena uyazi ngophila kanjani Bawuthathile umuzi kababa Ngoba betha nginayo imali Bayithathile Mama bet angifundile awungangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise wenu yazi ngophila kanjani wenu yazi ngosi yami wenu yazi ngophila kanjani awuthathile imoto yami Sele ngingedwa ngihlupheka Bangihlele ngisho nomsebenzi wami Kodwa baba abantu bami bazodlani na Mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani Mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani Thathile umntanami Bayombulalele emihosheni Bamthathile ubaba wami Bambulalele izinto zakhe Kodwa kangifuni ukuphindisa Ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani Mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani Wenu yazi ngosi yami Wenu yazi ngophila kanjani Wenu yazi ngosi yami Wenu yazi ngophila kanjani Mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani Mina kangifuni ukuphindisa ngiqumbe ngiqalekise Wenu yazi ngophila kanjani